kony mar jokony. Jehova wadendi, wapaki, wamiyo nyingi duong' okinyi ma kawuono ni. Odiechieng'ni wan kaka dhano, Jehova Nyasaye, ni ok wang'e ni dobedie. Tekitapi wuoro nisechano chon. Ma odiechieng' ma jatich ni Jairo nowuogi e dalane kamogik. Ka ngimane mar piny ni rumo, Jehova Nyasachwa, kendo chako wuoth manyien. Awuonwa eri wasegole ode kamanyo odakie. Odwa somone weche manowinjo kisomone jomoko e piny mamwalo kani. Weche manigi tiende, manigi teko, majiwo wa Jehova. Aruoth, ywe pi wang' nyari modong'. We ywe pi wang' dalani duto modong', Jehova Nyasachwa. Kadolo marwa ma Narobi ni kawuora kaachiel ganyuola gi duto. E waketgi e lweti sama chalo kama Jehova. Ni wachak wach ni kawal kuomi nyingi ma Jehova no iduong'. E teko mar wuon Yesu Kristo Ruoth.
Amen.
Onge moro milamo e kalam Nyasaye. To kata in piny kata in kure, Nyasaye kende milamo, lamuru Jehova. Nisoma Nyasaye ji molokore chutho. Yedno molokore moregore chutho. Ayaye Nyasaye kikicharwa. Ayaye Jehova kikidonj kar bura gi msumbani. Nikech e nyimi onge ng'ato ma ngima man gadiera chutho. Chunyu tutuko iya chinengu toguru kom jeva ruf nyasachi dikenze na paru jike don won toko timiri na pieto joki richo angatu maracho weo richo ne mendo timo koro kom jehova kote wadi kare do kochi ya rok mangima tokoro jehova ini uwa tani lo rinde chwe chwa kene wan duto wan tich valueti
yotagi jore tema osepe nage mende nage leo kenyele mwa yama yande wala mwa
ketho kuom owadgi gi jokura nong'adne bura ng'ato ketho kuom Jehova na mano hombi kuome chako lema mokwongo japuonj wacho lema mokwongo par wechegi mag chuny maler Nyasaye odagi jomayiem jomachare kendo chuny maler par mondo iwu richo nigi chunyi Adam gi Eva nogol nigi richogi nikech ne gihulo richogi chunygi ni Nyasaye
Jehova yande nokumana
kaerama yande puonja
adier kendo malero kawinjora chung' e nyimi nikech tielo mang'eny ka ketho weche mikwero nyimi kod nyim jomalaika kendo nyim jomaler duto to koro aulo richona kan ng'ato man gi richo chutho aketho kuom paro kuom timo kuom gombo aketho an aketho ahinya to ing'e ayae ruoth nyasaye ayie weyo richona nikendo kalid nangang' kaka mii mirima ayae ruoth maber ngang' golna nyasaye ma japap jomayie kuome wadhamo Sae ruoth marwa manie polo wachongwa pinyi kechi ni duonga lor ruodhi mane pinje duto onge machielo maromo ne miluongo mondo wabi kechi ni mani herowa ne mani nyuolowa pile iritowa pinje polo malamo kawuono kendo kiwiji motumwa chando kuom hera ae nyakalaga yae kechwa
Sai duong.
Erokamano ruoth manyalo gik moko duto in kendi mwaduoko duong' gi pak iri nikech iloyowa Jehova Nyasaye miyo wangima nono to kihero ni kaonga manyalo geng'o onge miyo msumbani higni mang'eny Jehova Nyasaye modakgo kawuora hignigo duto in mbele ni jarit kendo jakony kanyochopo samoromo ni Jehova Nyasaye mondo ikawe ng'ama nyonyalo tami onge ikaw gir tich ni Jehova Nyasachwa ikaw ng'ach wuon puodho kod piny kendo iduogo kamano ae eri bedo joneno Jehova Nyasaye kwagole dalane kama nchodakie ni Jehova kwadhi e pap olosi wuora mondo wadhi owinj weche man kuome ruoth gwedhwa gi jomalaika kowuok e dalani gwedh dalani Jehova majatishi ni wuogo maok nikare Jehova Nyasaye takwai mondo ikedhi to moloyo duto ketwa par achiel hera achiel gen achiel Nyasach polo kod piny ni mwapchano mondo watim watim ka wan kuomi ka ng'uono ni oumo wamotiko maber wabrogoni erokamano akwayo yor yie ka ng'eyo ni winjo kende isetimonwa Jehova e teko mar wuon Yesu Kristo Ruoth.
Amen.
Akwayo kama mondo wayudo kawuotho maber waloso lain achiel kende mar nyimine koni to jodolo bedo kocha to sanduku wuothe diere ka wadhi gi yo makacha kaluoro kamae.